Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge.
Isebe.
Ne sigana mamulongi mani, sigand joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo kuom joangla, ong'e ane life mar jothum gi familia margi, ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi, kaka gitimore, kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook, mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kwa kidua kete gato wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Nyakura mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kan makelo ni cheno ni podi deneno mari nasho mari cheno jamone mbele cheno mineno mbele miyoko katinyalo wacheno mari dhako ngudi nigi chaki kore kubnereo topodi choko sitirungi kakundo ni endi bende podi wabiro kaya ndegi msani mabende ino golo thumka chama meta enya oken thumma chielo oken thumbe areyo gen thumbe mangenyi kabisa to dhio golo video malayra. Wasani tiyo ki pesa mangenye investment yu injo gen invest talent marge. Ayudo ni ngato tiyo gi pesa mang'eny kabisa e golo video. Wan kaka fans gi mikwayo ani koro watime en mani wadhi kacha tu wakoro wa subscribe negi, i like negi, i share. Mano is one of the most promotion minyalo timo ne jathum. Med bedo koda nyaka watieki kawuono wan gi VOK. Jomoko nyalo luonga ni VOK. Onja ni nochako nango, nuwuotho nango mondo kik wach ni o wan kan wechako LTN noringowa, wan kan wechako unge ngamo no support wa, wan kaindi to support every artist that is in this industry.
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Ober lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kikibed gi kionko mora mora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jo lendo mangi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa enemni wa magin nono abirio, achiel achiel, ochiko ario, adekario, abirio angwen, kata, nono abirio, nono ario, adeko chiko, abicha bich, auchiel ario, kata, nono abirio, auchiel aburu, aria chiel, angwen ario, angwen abiche. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. It is all about white with a touch of gold mega launch. Mana kaka wenji hundwe jamondo kinyisira wende gi wende machi Uganda. Awiko hundwe koma koreka nyakla kod lore band. Dimondo kod album manyen. Hawi biro mos extended play ngeso tarika parga uchiel dwe mara parga chiel. Egesa East Villa behind Omoja One Market. On the podium, Odongo Swag, Okoth Jarapogi, Omondi MC Ngoe, Omondi Wudumbei, Roy Thanda, kod Steve Ojana. Budhoidhi chwak maliet kapas, kata siovo Mari Nash, Didiang Radida, Otamo Wang Mogo, kod Uncle Sam, Nyaka Machatonga, Regular Shillings Mia Beach, VIP Shillings Alfachiel, Ruaklawi Marachar Maler Kapamba, Kaito Ituone Ndadu Marmu, Warume Gesa East Villa Chon Time Ma Kikbai Oteni Okeni kod LTN Luo Trending Nation Kamamo Pandi Inyenyo Elela
Ulepuletu Muziki
Nyakore mo kwendo se donyo kay luongo ni why okay ok vi okay
why okay
awinjo ki dhao ri sana very vi okay na yuro kanya yok
why okay
why okay why okay unyiso ne
why okay en nyinga
mane kipande
nyinga en ga Yvonne Ochieng Okuta koro chal ga gima
Yvonne Ochieng
Okuta
Okuta
yeah.
Yvonne Ochieng okay to dong mano kwai okay
okay
mano nigiluong rinia yo yo angama yo
Okay, mogik no, yono ne ok di make sense. Kora ka okay.
Ehe, eyo kota.
Eyo kota ka
okay. Eyo kota ka jeche chokuri ke.
Nyakora mogi, wase chake chaka kaki winjo no endo. Kungikona maglasi, amima.
Amisa.
Ehe, Fanta kose Sprite.
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 Fanta mar joma nyiri.
Wambo wako marwa. Gimoro mami madho nyaka go piere. Bas. Idwanjawa interview in. Idwanjawa interview. Umari. By the way, ma endi soda mamadho ni makata si mara dhiambo nyaru siri. Adhiambo nyaru siri. Adhiambo ne? Adhiambo da yudi chon kata jo ajawa doko sanda kako sanda je. Jo ajawa sanda da lobo koko. Mara ni apongo kawe. Tem kinya lupongo. Ang ni ol na mara nus. Jasa jasa. Jasi. Jasa jasa. Karimendo ber ka olo kende. Ondesa ondesa mati. Tuonge medo. Kor it is better nkech gigi dhi.
I'm sorry.
Agni medi. Aya, kuacha sango, unyalo dhi mbele. Yes, nyokore mogi. Adwa ni Samuel iso soda. Tiko no joge ni. Why you okay, jakanye?
Okay, why you okay, nja kamoro na pida karabonde.
Hmm?
Ya kamoro na pida karabonde.
Apida
kod Kindu Bay.
Oh, Kindu Bay.
Mana iyo ma.
Ija Homa Bay.
Exactly.
Kaweda ke kare most jogi Kiswahili. Kiswahili tu. Mana gik mwase wacho gi dhuluo go. Koro lokalo Kiswahili ni antro iluonga kangane ngane dalawa ni kumaka chalo kama kaka nwa gombaka.
Okay. Pale ulipo pokea salamu kutoka kwangu.
Mimi
ni wa okay.
Kiswahili leda. Tigeni dholuo to ni secha kombe wacho nyaka kumoro ni kumoro miluongo ni karabonde. Mana dake wacho Kiswahili.
Karabonde ni nyingi place.
Hezi
badilika.
Okay.
Itabaki tu apida karabonde.
Ei, ingolo kae ndigo thumbe machalo nade.
Okay, ingolo kae nachako thuma 2019. Nago bongo. Kanye mana chakora ni wayo okay.
Niko bongo ya.
Ya nago bongo. Kasto around 2020. Na akane wacho gane ajawa njuge.
Ya ajawa njuge.
Ya koro na shift. Aduge ohanga.
Okay.
Ya.
To life o chakora na nkechi life okunya chakora chaka gi bongo. O chakora ni wana chaku school. Koro kana the school to fine onge. Awege auchiel. Ana the university teacher tamore like people wadu winjo story bwana okidibere ni chako gibongo bwana chake gikany ngato wacho ni wan kana tina were imama wa daktari emopada kasewo like we have to know this story work na
okay na somo kamora ni mrembe primary
isomo dear
yeah machako primary school kama kawaida.
Okay. Ji chako gi primary school.
Yeah. Then at the bank team of class 8 na the Kamoroni Karabonde bid mixed. Mana within.
Jogo we me the secondary.
Yeah.
Okay.
Ngai
isa kalo ja class 8. Yini isa kalo ja class 8 nkech bondo me donje bid mixed. Mano kore ja secondary.
Yeah.
Mhm.
Koro bang secondary kanyo.
Secondary dhi nyaka form 4. Kiki wachi ni bange. Tija to. Itiko secondary.
Atiko baba.
Bwani gini wabiro chako koro dhi secondary majo angla utime. Wadhi secondary maragenda. Secondary maelesi utime. Secondary mokotho utime. Secondary makaka talanto utime. Awiko undwe. Omundi wudo mbei nganene denzi wudo nyako chie ngaungu wuda wet bwana ndik na wuru secondary sugo kama adwa the visit
ikora wacho ni an LTN abiro lemo secondary mar Genda eteme yaka kaenda ne perform twakin kodi timu itiko form 4
yeah tiko form 4 then
iyudo meyudo jo ero wacho ni kase yudo mayudo gima mit lando ga en from B ka dhi mbele kocha kasa yudo B plus yudo miyudo
mayudo B
ndo kiyo kaka wache yo yudo B yes
yeah, yudo B mm-hmm. Koro bang yudo B kama kawaida wata moga apply nintie kanyo kusips
kusips
ya yeah, ma sponsor ji
okabera enya kusips nitango
magwa bro wacho bang'e
okay.
Koro gi sponsor nyithindo
and
government wacho kamano
okay kusips
will get abbreviation
okay
koro na apply Olunga University moro mar Mombasa
tum
technical tum Mombasa,
tum ya tum ngayo
yeah koro I could not afford it kama kawaida then Natemo Olunga kendo KMTC ma Kisumu kanyo binagora na omadone onge
done onge ya
yeah koro back then nocho na chako haso kaka ngama de chonyalo na bedo kojolo inge kojolo
yeah mar punji ya nge
yeah koro na punjo e private school moro kanyo kanyo Then I moved to Nairobi from there.
Yeah.
That is now 2018. Mm. Yeah. Probably when I moved to Nairobi, nikaanza kuhustle huko.
Ingeni je nyalo penjo ni I moved to Nairobi. And ingeni kangiyo process mar biro Nairobi. No ok en gima yot. Nyaka ngato bed kone. Ochalo kaka sani wa imagine ni adhi like adhi maju. It cannot just be a story near ya customer biro maju people would want to know ere kaka transit transition between Kenya to US how was it marrying a mono connect ineno kuri ngat maneno wa from home katanga ngamagombo biro Nairobi would like to hear ere kaka no biro mai chopo Nairobi Kenya
Okay, I actually have a sister in Nairobi.
Oh, oh.
Mm-hmm. Yeah, koro no gocho na onyisa nonya onya support onya manya na job kama kawaida.
Mm.
My sister and the husband.
Yeah.
Anya lungo nyinge ilunge ni Anna Adhiambo.
Anna, yes.
Ongere ni Katoi. Yeah, gija ode ilungo ni Eric.
Yeah.
Eric Awunda.
Mm.
Koro mange jok mane onyisa na bi Nairobi.
Yeah. Lunga.
Mm. Give me a support.
Mm-hmm.
By then I was staying with them.
Mm-hmm.
Yeah.
They hosted you.
They hosted me.
Mm-hmm.
Short.
Mm-hmm.
Mm, they gave me a job. I was hustling.
Yeah.
Kazi ya mkono. From there, kanye man interest mar
music.
Yeah.
Ingeni okadwa na wumaraj, but jomo somo. Ineno ka kopo ni atishare gi ng'ato idea mar thum to neno ni the waste brain kinde mang'eny waneno ni ng'amo somo kago thum to that is a wasted brain makata kopo ni share gi ng'ato tibro winjo kopo ni thum be ni share gi ng'ato kapok ichako donje thum mikone ni bwana yura university material with B mean grade of B mang'ato kone a donje thum
Ah yeah nasha gisizna nadwa an gi interest wel though ne podoko ka sitya yeah koro nangise ne an gi interest a
yeah.
Digolo ya adwa support no me a support actually studio manadhe mukongo sizna manochulo
yeah
manadhe record bungo koro she was like okay come on give me here we will support you
no eno wacho ni kama ne gi mamori
Yeah.
Okay.
So
Koro igo bongo. Bongo igo adika ma.
Nagina dek. Tumbe adek. Yeah.
Me freestyle moro. Ilungo ne a cappella moro mar bongo winj kaka ne chwade. Kata an bongo nabiro kanyo makali. Ibro winje kanyo re. Chwade on na jama tin.
Okay. Mm-hmm. Yeah. An gi home actually.
Oh.
But anya temo ni kedwa.
Okay. Ah, ka ingi difficulty maruer nikech ingi home to ok dang ochuni kiki faint. To wan pok wachopo kuma LTN de gambio lunch.
Yeah, okadwa ne Javan gi no mai.
Ang'o motimore makasti wuok e bongo kibiri angla.
Okay. Nangyo ngene gothum kida gothum tanya kingene to thumba ne adhi ko kanya and how easy it is koro na kanang'iyo malong'o nadwogo ayudo ni bongo ok en gima yot midhidhigo kamoro yo mayot katiparono. Koro I decided wachak from our local music.
Yes.
Yeah, gima nya dhi piyo ma jowa ng'iyo, unaona. Then ahero dhowa, ahero luo.
Yeah.
Na decide ni we amor joluo acha nifanye ohangla.
Onge ja ohangla ma dang' iwach ni ati osebedo ka maybe inspire i, minyalo wacho ni ati anso osebedo ka inspire omiyo nawacho ni adwa bet kaka ng'ane.
Jogi inspire, yes, mm-hmm. But ok ng'at achiel. Joma na inspire wach ni Jakadala gi Prince Inda. Yeah.
Okay.
Koro Prince Inda no inspire ayo mu compose go thum. Ile message iko pale ndani and all that. Then Jakadala the way he performs and all that.
Yeah. Itemo wacho ni Inda tok mori performance ne composition ne manegi ahinya.
Omora performance but king'isana yer kind Prince Inda gi Jakadala.
A performance.
A live show then I will choose Jakadala.
Mano tiende ni Jakadala iko Inda a live performance.
No.
Apenja. Ngini no. Katwa wache diri wacho tenia. Eh jamano to compose ga but live to jamano chele choi. Neno. Ginena gimiwacho.
No. Inda is in another world, another planet.
Prince Inda, big up bro. You are doing amazing work, Joe.
Yeah.
We are watching gini chieng moro dong kura ng'eyo ka koro chieng moro kora anga muti bwana ng'eyo ndalo mna managan kijana kapako Prince Inda bwana. You man, you are great, eh? Ngamati utich maber tapako, ngamati utich maber piny luka apako. Nyathi moro be nogolo thum kaje chendo. Kijana marandere, kijana mapeso tamre donjo kuome mondo bed machue, ilungo na ungo woda wendo, thumbe mit te, aunga nguma timi, gole kata mora chiel maraj, ini gulu mamit te, big up aungo woda wendo, papa tibe no gulu mareka acha big up, aneno, awiko undo be pangu gulu mareka acha endo, podwa rito, anamor gikaka neno ka, Joluo go teach. I'm so happy. And one kind digi why okay. Opa koraka chicha ni yok. Artists, dhimbele manakupo ni wame giu support. Wadhi uru kachicha YouTube mare, mondo bimbede wa support. Ogolo videos maler kabeza. Na neno kaya video gulu ni kachicha endoge Jamal Malik.
Yeah.
Videos, ni gula reyo?
Yeah, reyo.
Ogolo videos areyo. Video, yani video ler. Maja chilungu ni mekai. Yeah. Moru maja shecha, eh? Mekai. Ai, mekai. Mit maratari. Kori idonjo kajecha tinde koni, mekai, why okay? To nyingi ni unge kakinya lokete, mondo donji kijuugi. Enti nyingi juugi. Keno kega yoro. Sogo winyo. Yeni, bodi, udosi ya soba. Elisha tuto. Yeni ya, nyingi ma. Tap the screen and share. Yani yen nying moru kofi makado. Yani yen nying moru masawa. Manu kuru karikati ka u nying lavenda nyajere. Mani nye nying juogi. Lavenda nyajere. But angumio, poki manyu nying juogi. Makataka koro ipaku ingene. Ano why okay kawona cha kongoli ngene pukuri. Otieno mena nyango kawona tu. Otieno mena nyango ni makonga tumalo. Ano why okay. Poki paru mondo mikete luo kone. Ngina adwa ni ibed gi luo touch. Dongine no kata mana awiko wonya pala. Ana awiko wonya pala. Juogi. Poki paru mondo ikete kama. Ena penjo, inyalo wacho ni anta dwara na bed why okay. On my side.
Okay, penjo na jesa penjo mangeny. Yeah, jesa penjo
mangeny. Ana mangi jogo. Tiduo kogi gana ango.
Okay, duwe jaja duwe gani nyingo komata. Gima ngato were ya kacha
mama. Manu gima duwe kuna ngata mawinja. Nyingo mata. Nyingo mata from the wigo. And kanu wachako galu jipano ran. Nuwachako gimoro machalo station to nuwelunge ni Ujinga FM. Nitiere jok moko ma miaga, manu miaga support. Ginjo NGO. Gijami yaga project St. Camillus, by the way, big up. Kuru committee hii inu penja ni buwana. Ujinga ni, like ngato nyalu winja from the name, kasto neno ni, o relate gi your name. Ineno, oneno, gikmiti mugini uji. ujinga. Mano kore mono miya transform machako manyo kaka adwa loso brand na makana kilo brand na nata wachako gi Luo Trending Nation. Because na meja on Luo. Iwi njo. Mm. Sani kuponi ntiki moruma timuri kikuyuni, tinyalo yudo niwea, tika usimi Kenya. Ngegi mumi nyalo ka usimi Kenya. Simi Kenya. Ine nini Kenya. Tuwani nini nini? Luo. Akane yuda. Kuru kwa chini ha, nyingo komata. Nyingo mata. E mumio kata kuponi nyasaye ni duwe tiyo kodi. Wea duwe gine muma. Niloko nyingi. E yuda. E. Nyaka niti nyingi murumu. Niti wiri murumu weru ni. Osimbo jayongo e me ayudo nyingo manyen. Kare yesi beri me ayudo nyingo manyen. Kare yesi beri. Manyiso ni ha. Ngato ka duwaru ni mondo. O makima beru kungo chako genyengi. What white did. Negi wacho, negi tiyo gidonjo gi Christian, gi Christianity. To gidhi giwondo wani mondo batisi, nyaka lungi mune ni John, nyaka lungi ni Paul, nyaka lungi ni Bernard, Joseph. Ineno, nyenge kizungu. Iwi njo, kuru giwondo wani, ni nyengu batiso, nyaka birmana kizungu. Kizungu. Muma, nti kizungu. Bernard gini, dombano, kuru nyengu mata. Mano is just an advice makone kaende. Nyengu matters a lot. Matters a lot. Kyo poni kono ngatuni ni why okay. Kasto ucha kuinjo ni ego angla. Samori nyalo yudo ka nitie kaka ngato. Dewa jini, ogo angla dear. So on my side, dana nyo ni gobeni, iketo luo touch moro mondo, omakregi juogi. Omakregi juogi. Kuru, think on that as we still work on it. Why you okay? Kitna kopwa no donji ajawa. Kitu wako ajawa dira. Unless ni purido ni parambambambambambang. Mahatu why you okay is okay.
Kura ape jenia. Is it not too late?
Ah, not
I've
too late.
I've been using why you okay from 2019.
So. Anati yogu marinasha. Donji ujinga FM. Makoro ane LTN. LTN nyaka loke. Apa ni kure konya lothe gigi mora iya. Tudungi nge. Nyaka clips gama chon king iyo idhi yudo ka nuket na nase loso ganya ka logo mare MC umari nash na yudo ka MC jingenye to jok moma kajawa macha loko komo Victor gini bo kudwara kwa MC ni okukonya kura awe gini ani ma MC no namako nyenga nenyaka MC maji ufollow ay Facebook mana they are lock so it is not too late pokiti life begins at 40 ini age adi sana
27.
Life begins at 40. Pokichako life in. Life begins at 40. So, inyalo manyo nying moro ma yoto mako.
Maro angla.
Mara jawa. Nikech nying bedhigi juogi. Kuru, maybe inyalo ngyo kanyo. Aya. Sane kangato wacho ni in the next 5 years, igombo bedo kanyi kata vision mariga jawa chalo nade.
Okay. In the next 5 years, okay, unge ngamanya gombo be the industry for 5 years to put them down. Kora obviously we have dreams. Ka anta gombo ni in the next 5 years a bit malo. Moyo. I wonder ni mokalo kata presinda, if possible.
Manyiso ni enda masani ni malo.
Mago jok man malo.
Dungi ni doa, dungi ni wecho ni haa. Bwana. Ya, baba tilu. Iwecho ni haa.
Okay, inda ni malo. Inda ni malo.
Masani kuponi ati ne wange okombe mar ilungu ni trophy mar king of ajawa inyalo miyonga
admi ainda ba
tudongi bego ajawa
ya go ajawa but puka chopo I've not worked hard enough to reach there.
Oh koro inda tema otelo ne jogi
for now ingene kata president ingenye but ikao pesa jitela lakini ndigo chende kata chiela
koro president to you
ah president Neme muinami ya tu.
Prezi warundu tsunami. Kumokalo ya kuyuru kaki kipoko nende. Pukitie banda ngato?
Okay. Pukitie banda ngato. But asa temoka show kum. Jomu pogoro pogoro. But pukade ni koro ana band member.
Koro ere kake dwa belt edwa chako gie band ngato koso in sani kore dwa focus on your own kaste yao band ni
for now I want to focus on myself then I adi chako band very soon
So how do you survive now being ni thum poko chako chule?
Okay, I have a hustle. Ya atima tije mag jua kali. Yeah.
What university ni wewe?
What university no? Siendi. But nimefanya some 2-3 middle level college nini courses.
So, due to lack of funds, right?
Yeah, due to lack of funds.
Ramba lenga lenga yani jojo mokala to kudhi university ndika kumio mijingo nikatawa nuno wa fail bigere zabibu kiga mokoze bwana winyuka jing bwana dikona ni ah no 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 I have my courses kala chakai wangech to because no I didn't go ayudo chir moro
courses nitie courses nitie mitimo masatimo
one waluru degree
asatimo courses a day.
Yeah. Tiko kaka Java.
Yeah, kaka Java.
Koro ini e asol matin tikelethon.
Yeah, asol matin tikelethon.
Ingato poko ko nini ati you are wasting your time maybe kaka video ngeni it is somehow costly.
Yeah, jisa wacho. Jisa wacho na I'm wasting time since 2019. I'm an artist, I'm not serious about that. Actually video kagolo gi pesa na. I was supported.
Mine majolo kaki.
Apa.
Iwacha wacha. Ne kadan video dem gine video madwa golo talwa mana madha moro. Gine director keng thot.
Yeah, no konya gi wat.
Oh, you are relative.
Yeah.
Okay. Sa ne koponi ati ngato watch kaendi en madha man loka moseloso gire to wacho ni na winjo boy mawuoyo no wuoyo maber adwa na konye. What is your take on that?
I'll accept. God will call you. That's I'll accept. I need help.
In a condition. Money service, but
if that if she gives that condition,
kaka tini pangu ni njaka joloka.
Apana.
Go joloka, jaman. If you go njaka mpira gigi ne give us hunge.
Ah no.
Take a picture to samoro imiye katamana account niyo then you go and TikTok. Okay, do
maisha. What makes the difference now?
The difference is that you are sitting now in Kenya, but now you'll be sitting abroad, man.
Yeah, mumaji yolo kapugure.
Bwana bwana. It is great joke. Madu ajolo kakawa.
I'm breathing. I'm in Kenya. I'm still alive.
Kuru ino Kenya dwaro, Kenya dwaro miyo mabire ngima ni to support you.
I want anyone, yani mwanaume, mwanamke, is okay, but conditions, come here conditions, then she's not.
Ocha maniere.
Mano kare okokonya, okodwa konya. Maybe there's something more they would.
Anto conditions ayilago, kanitia okokanyo. Kenge mabari rikupesi nyalumi ya kamera sa de. Sabi sa timoni, ayaw, anto kawache kamera. Ano kabiri gira marla chok konya bwana kuja nyakoro mugwan gi why okay why okay ni ogolo videos masawa en gi videos kacha cha riyo mamit kabisa no aneno ka en video mugol kendo big up ilungo ne director jilungo nga
Jamal Malik.
Jamal Malik.
Yeah.
Yeah, Jamal Malik, big up. You are doing great job. An ki mangato timo bera pako. Iwinjo, kendo amedo support kabisa. Gi maduong ma away okay kwayo and support maru. Ngeni rach ni ngato otiyo gi pesa mang'eny o invest. Kore ka video duong ine e. Ingiyo video to video ngi. Ingiyo video to video ngi. Wa support e uro. E wache ni ah. Umeri na neno boy cha endo kower maber kasi iduoge mea comment kani iyudo kower nango iyudo kower mamit koso o kower ni mamit kawuna en gioma but angeni one of these fine days onigo beni waduoge kanyo mondo mi bende onjinwa matin wawinje ka kower kanyo no endo ipenjo ni gi the biggest obstacle mise meet godo e industry ni en mane maduong maisego mikoni ei man why you okay koso. Okay, it's okay.
Okay, gimana no kaene? Kind upcoming. No one gives you attention.
Like, apart from LTN. Bwana kanya don u lost ga. Okadoni ya in LTN teacher ko chini nobody gives you attention to one one me. Iwa chini ya. Ya kind upcoming. Don't you
go come challenges masana na.
Oh,
exactly. Ngama mi attention okay. So, it's like you have to earn it. Arana. Yeah, koro.
Igo chone ng'ato to bi ewi okani ine go ang'o?
We kata gocho. Mm. Social media like ibro di post tumbi kacha cha ikwaji ingani ke scroll gaibo neno ka jomoko keto meg joma dongo dongo go keto in 1 minute do ka ji sabiro mang'eny.
Yes, yeah.
Try the same.
Kori.
Maybe in 2 weeks bido ka yudo ji ariyo.
Yeah.
Or something. So that is a very big challenge.
Yes.
And it's okay. Challenge is good.
Mm-hmm.
Yeah, nikech omnyalo mimi jingo imet yo matek.
Yeah.
No, no. Mm-hmm. Made improve kabisa. Mondo convince gine they should be here.
Yes.
Nikech tangado da support nyako ipenye ni why. Mm-hmm. Why should they support you?
Yes.
What do you offer?
Mm-hmm.
Yeah, so
mana kar challenge kanyo kuponi ng'ato koni ni nitire kako nyalo mi ring to ji miye mi attention
ring
kikiriambi wajima ni chunyi ni ge attention to kata nadwaro
wang'ise gimoro ineno kidhie videos gamana kungo golo kata thumbe ga mag bongo mana kungo golo king'iyo lweta ibiro ng'iyo ring ibiro neno ring okay ne okang'eyo ni wach ring en gima serious Mangyo ni ring ene na pete.
Ere ka gidugo pwenyo ni en gima siria.
Chako akla. Bi ora iga okala kala. It's more serious than I thought, bro.
Ring.
Koro video na mogik mar mi kae kinena. Na golo ma weto. Kata sana kingeleta onge ring.
Okitigo.
I don't want scandal.
Bwana jawa karibiru serious. Manyiso ni ring miniti yoga tiya kigo. Why okay? Kako ribiru ya jawa. Niawa, why you okay? Jawa, why you? Yani kare ajawa koro ni conditions de mama age iluko de natural condition. Ke donjo to fans ok dua re. Ude pa ber jo ajawa. Sare ka ngado ronyo kongo wito re. Ni wito nango. Ring wito nango. Wito ring nango.
Okay, daw kado wito wage like Ok na dua that comparison ni ngane ni green ngane ni green why okay ni green makoro ka itimo tich maber to the truth
iwacho ni
imanyo mana ring e lweti kata miel mai keto lweti ku gato rito awo de kel lweti ben
na neno kana neno ka ungo gise luoro ring ne
aungo medwa ko ring kae ni madango chopi kumoro kata npog na ring
Ya na neno ka e launching mana ungo tim. By the way kama charing to kata na dwaring. No pong. Launching no pong. Opogo rege mo ko mo neno ka babu ane timo maglemo. Maji nonga elo recha. Mara ungo no pong maber. Maka mano ring amba dwaro launching mar LTN opong kaka na aungo success bro. It was okay man. Koro Watch ring iwinjo kise donjo ko samo med midwa donjo ni emi winjo watch ring maraja
watch ring okay na winjo fununu mag ring but e pinje maoko wa ajawa kapok ne watch ring omoke
yeah
until I think ni last year do koro is it last year or this year I think ni early this year ema watch ring koro tedore
ema LDN ochako nyenya yango
makaro ka idhi kamoro tigo show aver koro imanyo riwach ni ring
ring yeah
then they kind of compare these rings ido ka gi compare mar ngane gi mar ngane gi wach ni this is the same ring
yeah
lakini kate rock man ring mupogore pod nyaka gi media meda kanyo
technique kod
el mar ring en ring
Ni maro kote ni gewang.
Eh,
bwana Joang la wewa bwana. Sani isechako go live performance.
Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero. Kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochenge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 0-1-1-9-2-7-4-4 The Nash Pictures, waparo ni kinde, kendo wandiko sigana. Mondi yudu skiza tiunu mari susumila mogo koda ungo uda wendo. Dista, aboro achela rio star, apirio abora ngwen hash.
Nyamuka maremo susumila nane.
Tuset susumila baya ungo uda wendo wasiwa skiza tiunu. Dial *812*784#.
Galando bango 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 chunya e. Nyathino yecho yecho chunya e.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Nyakwara mogi wane okang mogi kanyo no endo pod wan kaendi gi YOK. Koro kwa tie ko bende nyako duoke penyo moka ngeni kaka un ngama ni kanyo no endo nyako konwa kome yude nyako konwa nembri mage like ka engi manager or something. YOK anyalo penyo ni to be sechako live performance?
Yeah, live performance no for now.
To be satemo?
Yeah, satemo. More than 10.
Ah, mano mi winjo ka duoni chalo nade.
Nitie
samoro mi dhiti yudo ka microphone otek eh?
Yeah, kana chako it was difficult. But obviously, kidhi e YouTube channel, I dhido ka nitie video mana post I was performing.
Yeah. Like.
So, ji ok nya mielo gimarach.
Konge YouTube mari, ngeni kiwacho ni YouTube na samoro ng'ato ke YouTube mari, konge YouTube ni?
Okay, ane YouTube ilunga ne YOK, The Secret Star. Mana ngene poki winjo. The Secret Star.
Secret?
Yeah, Secret Star.
Nyota mopondo?
Moku nge. YOK, The Secret Star. Mana exactly the full name, emane YouTube. Kidhiye Facebook, YOK, The Secret Star. Instagram, YOK, The Secret Star. TikTok, YOK, The Secret Star.
Secret Star. YOK, The Secret Star.
Secret ni nyaka beni chandia.
Nyota mopondo ngene ka yo angla ka winjo ne kawe nyota ji kuru in mari opondo ngene ko meno
okare ba
ah okay adwa ni a me time ni endi iwuo gi ma fans iwuo gi friends inyalo appreciate adis kare jogi no denyo yo ma jogi madho go soda ah koro inyalo gine gine ne kam jag mori ole chupa mondo dog homo adwani ikaw time ni endi biwuo gi ma fans wani ngini kaw ago gamba ka wanyero kamano no endo jothuro ken fan ang natang ni chupni gi apa no gi wuo ka bora magi yai adi game jag loko gi kodo di homo I am miwai okay. Waka come back. Miwai okay gine. Miwai okay. Koro gimara nyiza majo gimedo koro gikelo gweno icho pong. Ay. Gine, uwo gima fans magwa.
Okay, for my fans. Angene angi fans maten. Actually.
No.
Fan.
Fan and fan. Ok di ingi fan maten. In gima fans.
Gima ten te in gima ngenyen. Kanyo minyako ingire.
Okay.
Yeah, koro fans gago.
Martin go. Fans gi Martin go. Well, this guy is fun. Okay.
Koro gi makwa ne gi team na nikech somehow and so far so good as are in their hearts. Koro gi team share na, naona. Gi konya convince jomoko be. Mondo wabed mang'eny. Machanga ni Yesu ng'iso ni dhiuru ubed jo yuajue yorech.
Mano Peter gini.
Jolupne, the disciple.
Yeah.
Exactly. Fans ga mondo konya.
Matin go. Ne. Fans ga matin jomoko nyalo gombo gocho ni direct. Namba ni en public so nyako manye manye pages.
En public. Why not?
Mege namba. Mege namba.
7.
Jogo teni nyalo pogo gi epoga namba ni go. But again, yeah, gima ero go kodi, you are so frank, and I think from here they can also see that you are a frank guy. Ani ngeno kaero ngama chamore mangen tunge maber ni a anto an kacha. Manyiso ni sani iye ulungi upcoming artist.
An upcoming artist. Upcoming, yeah.
Okin artist maduong?
Ah, podi man.
Moko ni ati ni anenda no kuketa tuwa dhiga dhia draw.
Ah,
dang eriambe.
Kata inda mshua ni ndalo mano uok ne. Noko wachi ni onya gowa wundre ni ema jarame. Tichide na ema jarame mane sa.
Ne mano sta ye.
Ya, koro.
Ya, kare mege
na. Kode droba.
Mege namba, mege namba.
Okay, namba nami udago. 07929-00418.
07?
929-00-418.
Yeah. Manuwa, okay, kaki winjo kanyo no endo. Okadwa na chape ni onchi nwawir matem. Nikeche engi ilungu ni common cold. Joma be, mano ilungu na kiswa hili common cold.
Kata ini kiae.
Mafua.
Oh.
Kiae buwana, buwana. Mani uwe na marachi kambi na? Kiki dhe gamba ele jini, wenye kata wachache ni akiae, weketa, inyo yuacho ni mafua, koro mani ya kwa, dhio mfie skuli pogo na mara Kiswahili.
Aguro biba.
Ero kama nunye kwa mwge, neporu wanakai indigi wayo kei, winyo kako wacho maler kanyono endo, wasa poturu wasa animekwa. Agoro kama nune ngamono nekodwa kanyonya kani wachaki, winyo kako wacho kanyono endo. Enyalothi kachache endo, engiwer milungo ni Mikai, togimoro chilungo nango?
Mikai, Podaeri,
Podaeri,
Nyajukindu.
Nyajukindu.
Nyajukindu ni kati. Wangi Jaber Nyiri Uonda Uonda.
Jaber Nyiri Uonda Uonda kakine ni Uonda.
Wankanyo gi Mama Lo.
Mama Lo.
Ya.
Ya. Mago thombe man kanyo no endo. Wadhi uru kanyo. Na neno ka Mikai yosendo njotuke.
Ya.
Wachwake mondo mi watere 3, 4, 5, 6. Meanwhile, agoni yero kamana inye wachakura umu kende next episode mapodi lungo ni LTN. Luo Trending Nation.
Mondi yudi skiza tune mar kinda gitich mogo kod Uncle Eddie. D star. Aburu achela chel star. Ochiko aria dik hash. To set kinda gitich by Uncle Eddie as your skiza tune. Dial. *811*923#. Apile kinda gitich ema walando ba. Apile kinda gitich ema walando ya. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kukuo kuo mima tiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo. Joa jawa.
Jothum mokuongo, kapo kwa duogo yukuom yu joangla. Ongi ane life math jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation, niongala manyime margundo ni wechegi. Kaka gitimore, kod ngama otimo gi maonge deo wang.
Oh, uchim to chim bariek ni kechbe samora.
Tudriko dwa seche duto, ndalo duto, kinde duto etongu wangbui mari YouTube, TikTok, Facebook, mondo yudu weche gikamora mora maintie manakar bedu.
Kete manakai, kete manakukidua kete katuwabru keti githuon.
Luo Trending Nation, neadiri makende. Ndiyo disikiza tiyo numaru utukuzwe mogo kod Licky Music. D-Star. aboro achiel achiel star, ochiko aria aboro hat. Tutukuzwe by Liki Music as you skiza tune. Dial star 811 star 928 hash. Uteni usinikodeltien Luo Trending Nation.